Kei te karanga te kai kaunihera o Tāmaki Makaurau, Kerrin Leoni, I ngā kai utu reti me ngā iwi. Kia ata whai whakaaro ki te whakatū wāri Māori ki te kaunihera ārohe o Tāmaki Makaurau. Ko otike I te maha o ngā kaunihera ārohe he wāri Māori te whakatū, engari anoa Tāmaki Makaurau. Ahakoa kei Tāmaki nei te rahinga o te iwi Māori e noho ana. Anei rā te pūrongo a Taroi Black.
Kei ngā takutai ki te taha rāwhiti o Tāmaki Makaurau, ko tēnei noho nā Māori o Umupuia. Ko te iwi ko naitai ki Tāmaki, kua roa e tohe ana kia pupuri o rātou whenua.
This whenua is actually one of the last bastions that we've held throughout settlement and post.
Nā e tahi ana te marae mo te tini me te mano ka tai mai, I nā hoki rā kua mate a James Brown he kaiārahi no te kaunihira.
He has always been someone that keeps Crown and local government entities to account.
Ko ia tētahi o nā mema iwi mana whenua I roto I te puāri mana whakahaere Māori o te kaunihira o Tāmaki Makaurau.
Their purpose is to ensure that they have a mana whenua voice on the committees.
E ai ki tēnei kai kaunihera kua eke te wā me huri te tai. E kite mai ai nā mana o te kaunihera e wete wete mena rānei kia whakawātia mai he tūru Māori mō te tau ko Whirina Pōti ārohe hei te tau 2025.
We are way behind the times, I feel, in Tāmaki Makaurau. We've got over 50 new Māori elected members across the motu that have now come in through the Māori wards.
Ko ngā whakaaro kua whārikitia ko te tauira a te pāre mata e kite ai kia kotahi, kia tokorua rānei nā kai kaunihera Māori. Te tauira tuarua a te kōmihana a te krauna e kite ai kia tokorua nā kai kaunihera Māori kia kotahi hoki he mema no nā iwi mana whenua.
I agree that it needs to be an iwi representative as much as possible. It will be interesting here in Auckland in particular for how that's actually going to occur. Tāmaki Makaurau's got the most significant, the biggest Māori population in the world live here in Tāmaki Makaurau, so we need to have a voice at that governing body table and it's got to be really strong.
Me te kaumātahi nā Pōti whakai, mai nā kai kaunihera o Tāmaki kia whai tūru te Māori ki te tēpū. Taro Black, te karere.